nabana banya kubahwa Evariste Ndayishimiye aho ku munsi wejo aho bifadikanya nabandi kukamo tumaze iminsi dutera abantu twasanze ari abantu b'urukundo ari abantu b'umutima ari abantu sinzi ukuntu bavuga ni ku munsi wejo aho bagiye murabizi ibintu biriko biraba ku muhungu wacu Karim Babere nta numwe atamuzi nta numwe atariko aramwumva n'utaramuzi atuma mubona kuri stati ya mugenzi wiwe aho akiswe n'amagara ari muri akaba muri kino gihe akaba ari mu bitaro akaba ari muri hôpital nuvuga yuko ni Karim Babere afite imyaka 24 aho ku munsi weje yagendewe n'abana ba nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'abandi bana ba Ntigacika na Adrien Ntigacika ari we basanzwe batazira ziranotse ndazi muramuzi baragiye barashikira Karim Babere ngaho mu bitaro ni muri hôpital militaire yo ngaho mu Kamenge Karim Babere murabizi amaze simwa agwaye kugira akire bizomusaba 60 million z'amarundi ariko muri zo 60 million bavuga ati ndushobora kuronka amaherani mudufashe haize simwa zose ziraheze akigwaye ariko kugira avugwe bisaba ko ava mu gihugu cy'u Burundi agende za Kenya za hehe gusa amakuru adusumira biravuga yuko bashaka kumutwara mu gihugu cya Kenya novuga yuko ejo rero haragiye abana baziranutse bajana na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aho bamushikiriye barashikira mama wa Karim Babere na Karim Babere aho basanzwe bari muri hôpital militaire ngaho mu Kamenge biravugwa yuko kubahasha batanze ry'amafaranga ntibashoboye kupresiza bavuga ati zoyari amahera nganuku ariko amakuru adusumira biravugwa yuko ko ari amahera arenze igice cy'amahera akenewe yuko Karim Babere ashobora kwivuza ko umva muri 60 million mu mahera baba baratanze arenga 30 million urumva n'igikorwa gikomeye cyane bakoze reka ndabashimire bimwe by'imva mutima twese turabantu kuko nta muntu atigera afashwa hano kuri nosi cyakuburinde gufasha utegerezwa gufashwa kandi utegerezwa gufasha icyo wowe ufite cyose umenye yuko utegerezwa kugira ante gufasha nyakubahwa Evariste Ndayishimiye araba exemplaire ku bana biwe nabone kubwo umutima afise mwiza ndetse n'abana biwe baragerageje kwerekana na Ntigacika ariwe batazira ziranotse na wene arakoze ikorwa cyiza kuko umwana wawe yakoze ikintu cyiza ari gusanga na bavyeyi bawe nuko nyene kenshi usanga bimeze kuko uri umwana ntoshobora gukora ikintu papa wawe adashaka nibishoboka reka rero dushimire umuryango wa nyakubahwa president wacu Evariste Ndayishimiye tongere dushimire na nawe umuntu kuvuga yuko ariko abikora neza no mbwiye gucacu c'u Burundi ariwe ziranotse ariwe Adrien Ntigacika novuga yuko ni igikorwa kiriko kirajya mu bantu benshi bari kuba barafasha tongera dushimira na bamwe mu baririmbyi aro ba Mr Champagne murazi Mr Champagne yaravuze ati tutegezwa gufasha abaririmbyi byankabikunda umu mwazo tanga Samir Mr Champagne yarakoze na liste ndende avuga ati abo baririmbyi Samir uyu muririmbyi Samir uyu muririmbyi Samir aho Mr Champagne na wene izo Samir yagiye kuzitanga ari kumwe naba DJ Pro ari kumwe naba Black G ndetse n'abandi baramaze kuyatanga nuvuga yuko ni igikorwa gikomeye caraye gikozwe kitwereka yuko kandi turafise icyizere yuko umwanya n'umwanya Karim Babere ashobora gufata indege ajya mu gihugu cya Kenya kugira bashobore kumuvura nuvuga yuko kenshi urashobora kwibaza ati urafise ntushobora gufashwa burya nta muntu adafasha kuri inosi ya Rurema twese turiho kubera twafashijwe twese turiho kubera abagenzi bacu inshuti abagenzi nubivuga nk'uko reka dushime kila muntu wese amaze gusengera Karim Babere kugira ibintu bigende neza dushimire kila muntu wese amaze kugira icyo aterereye kugira Karim Babere ashobore kuvugwa nimba watanze 50 francs Burundi nimba watanze 100 francs Burundi nimba watanze 200 francs Burundi reka tugushimire kuko ni igikorwa gihambaye uri kurakora simwa zari ziheze novuga yuko abantu benshi bavuze ati simwa ziraheze atarafashe kare mu babere muga ndabona yuko igihe ciwe kitari bwagere uko biriko biragenda umwanya n'umwanya dushobora kumva Karim Babere yafashe indege yagiye kwivuza reka dushimire kira muntu wese rero yagize icyaterere yaba amasengesho yaba kumusengera Karim Babere kugira ashobore gukira dushimire umuryango wa nyakubahwa tena wa nyakubahwa Perezida wacu Evariste Ndayishimiye n'abana baziranutse ndazira abandi bantu benshi bagiye gufasha Karim Babere bagiye kugira icyo batanze kuri Karim Babere kugira ashobore kuvugwa nimba uri hanze y'igihugu cyacu cy'i Burundi nawe we turagushimiye nimba na Mr Champagne nawe ne turagushimiye bo reka ndabibutse ku bantu batabizi iyi samedi so samedi le 21 ku munsi w'ejo hariho concert ya All Stars abaririmbyi bose bahandi wacu mu Burundi hariho concert izo bangaho muri Kozi karibu mwese muze gushigikira Karim Babere niwaza muri iyo concert uzobushigikiye Karim Babere niwaza muri iyo concert uzobuterereye Karim Babere so samedi rero le 21 azoba concert All Stars bose niwaza babibereye Bantu Boy Empire Avni ndetse abaririmbyi benshi cyane niho bazoba bari Ega tuvuga ati Messi Monseigneur Messi mana yacu twese dusenga ndazi twese dusenga imana kuba biriko biragenda uko tubibona biko birafata inzira uko tubibona biko birafata inzira uko tubibona kuko umwanya n'umwanya dushora kumva Karim Babere arafashe indege aragiye hehe aragiye kwivuza amaze dusuye kumubona ari muzima asubira kudutwenza kumwe yadutwenza kera asubira kuturirimbira kumwe yaturirimbira kera Karim Babere novuga yuko aracyari muto cyane umuntu afise agifise 24 agifise imyaka 24 si imyaka myinshi cyane gose okay kuri Micros Isaac TV mwari kumwe na Starboy cyanke kuri Micros Isaac TV twari kumwe na ni nkuko nangwe mushobora narabwiye yuko mwese muri abakunzi ba Isaac TV ni nkuko novuga ati kuri Micros Isaac TV twari kumwe nandi namwe gwe bakunzi ba Isaac TV abantu bose mudukurikirana turabakunda cyane gose murazi twafise ku mutima ni mugira mwa mwubahwe turabakunda ndabisubiyemo turabakunda gose cyane ciao ciao murakoze Sasa niko huru sina deni tena Sasa niko huru Bwana Yesu amelipa Asante Asante kwa kunipenda Asante baba na 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 Asante Isaac TV